debiara da na Chandan eye west na ne suban nso no chese debiara da no na chese senior ECS senior ECS seye no na esura na eko adie mu edibone a eko twi eko brama nyina no ne nyina ego ne nipadua ne emo na ebufu a chese ofo nyina nso no chese bitumi aka se san edibone no a onum no enje no na chese ama ne bu efu senior chese osi eda ne bufu edi edi ego eye Kulfi nso no na eno nso no na eye nyan eba no na update mu no ebe hunu ni a eye Chandan eye ya eno nti no e ma Kulfi e ba beti ase ye clearly e say sa papa we enye ne papa na emom no eye fake na eye Kulfi die ne ono no oka ene ne sem accident e betumi ama ne papa asesa die ne nso no onipa akoma die eno no enya ade a ebetumi asesa ne nso no sa papa ye wo fie ho yi betumi hunu ye pa se enye na adwen keke ena se ne ne ye keke ena asesa na emom no na koma asesa na ne sa ho nti no Kulfi nso no e ka se enye wono ene ne papa na eye onipa foforo na Kulfi afa adwen bi ekwan ne obefa so na afi nso no ni abeyi obetumi ediso enkwene mo na for the first time a Chandan e sha se se hori ni nsem hunu no Kulfi atia no ha update ye so ye a chese Kulfi ye ni mse oka bibia na chese odiso na wosun this time around ye Kulfi se da se wono no waba be hunu se se papa we enya ni papa no wonkosua e ma ne hye ne so da aninti no Kulfi wa sorry edi tia ye Chandan ene na bema entokwa ni mu aye din papa pa na sa ena eye bula nso no ope ekwani a abefa so na waba ababebeye okunu pa e de ama eye nandin ni na kwambe nso ena bula ebetimi afa so na waba bebeye okunu pa eno ene asembisa no ne be sharp detail so se ne be sia ko na we eye little single Kulfi update at studio channel Lesona Crangel. Baby King Kayama won, but I'm already subscribed to your channel Win Updater at studio. So, Debra Brubirano, we see to me a cowboy channel we as well. Baba Besham, na written update, Adom TV Live, telling novella when Jimson, sell for a phone, na ko Google. That's our search at studio, sir. A whole answer now, and some baby to me a canoe. Na ebe ko little singer Kulfi update we so na se ni ebi si akono yako akwa she se yi frasie wa little singer Kulfi update we so a episode no frasie e wa bra Chandan ebi sa Kulfi se e ba yin sen ena osori free ha e wa bra manager no wakacho o set na hasi ye no na asema Chandan ebi sa Kulfi no anu ye ni nyinara no ene de sem manager a wono ene eye kuma a jese wono ni manager fofura Chandan ese won hwe eye Kulfi ye so na Kulfi ne njom tuo ene ne bibia no sesie ni e wono ene be manager we ene manager no ene Kulfi e ko eye sem trofo anase mpodo eye politicians bi wo mo campaign na wo mo eye ase na na ho no e wose Kulfi e ko ekoko tun dum e wo omudru ho no na eye manager no nya kola o ka che Kulfi se tena se yi na meba se manager no e ba yi a Kulfi eni ho na Kulfi sorry nyina no na samre no so no ya fre eye bola sekanda single sem ombra stage ne so na ombra no fa campaign message no e fa mbetu jam na eno e na eye sekanda ko stage no so no Kulfi nya ate ene no pepepe eno ho ni se aye ne papa ne ne no na ene papa ene okasa no ene ntunu Kulfi e sorry ye ya okọ ni badom no emu se okọ akwa akọhwehwe ne papa aye sekanda na eno enti ene na mso a wa sorry ye free ho a jese Chandan nso no aba jese odi eye ne pressure edi eba aba bebe gu ne so wo no na eno ena obisa Kulfi sansan semu nyina no osan eka che Kulfi se esan sa ohwehwe wu a we hu no we nti no na e wo se wo san edi sika no edi e ko biomo na wo de mentwa mentro na wo nim se ne asa Chandan ni no we sika ni bre ki a che se Kulfi antu njomo no a ama wo mo agboka e wo ho nso no na a che se wo mfo Kulfi hu enche no sa na enkomodie ya ko so nyina so no na uja fu lovely wati tebe biya chese washe ni ya na e kosu wo eno e na Chandan e kachiri kufi se minima pa se se uchwa antrope e ya uyefun e ya woya na eno e makufi e surprise the pa se e ba ni sen e na Chandan nsono ababibi honu yi sadiwi na eno e na Chandan o sha se se o sri e kufi e na wakachiri ni se odi e ka wama ya bono eneno ubetu ya honka pa na kache kufi se unjina table no eso na wansha se se onto njum na njum nuwa otu wano nsono e wase wapa achawu ewa njum tuwa ni imu e wase kufi okanse we are very sorry na bibi biyora Chandan abe kache nuse wanyi biyora no eno ena wabeye na kufi abe kosuwa atu njum kusi se Wono Chandan, ebe kachira nwa se, afe diye, waya diye, eye, ena afe nsono, wotin tiye mu edie gu kufi ye, so, se ni wakachira kufi no, wanye, we, ema lovely na hu, ejuri ni papa pa, se eba ni se, ena se se nye sike ni bekeke, ena ba eye sikanda, na nipa nwa juin se, waya sikanda no, nye sike ni bre, ena aba na fa, ne mumu no, ea den suwa, Osan e tiyanti ya kufi na ni suba mi brin sono Asa san yye pa na eno Nsono ene hono Kufi e kachire ni se Se ni anyama esi e tiye si siya no Enye sa ene e tiye ni sa hunti no Enya dia metiyo Nti for the first time nsono Kufi nsono e sorry itiya Eye Chandan Ya jese wujwani ifri huo ao kwa ye Ya samredi ye Kufi nsono Wanshe se Chandan Ebe sen so na eno ema wawuni Chandan jese wonu amu kufi en sorry inti ya nukrampo no ebu evu na fi ya kufi ebe sorry iti ya nuwa na no ono krampo no ehuye juri ni papa apam se nebane sen sa kukudro no enfane kufi ye kukunya efri ya hafe idie oh sorry edi iti ya nuwa no na eno ena jese nibu efu ye na oko no lovely etrai se Obesi na hukwa haina wa shwe seni ya chese ni buye ufuna wa kono dia Nende wa kwa chikufi ya wanshwa na chese wikumu no Nesono chese abrante wensono Nibu ufu e lovely e so Haa chilesi ey wabe bru lovely ya niyo Na ni action nsono Na ni reaction no Ema lovely krampo no Eho e juri ni papa pa Na kufi die ufru wano Okwa eko kotana paka no ezo Ana oho jenje na bra bumu Na finsuno Obisa bisa na honsa nsem Ya waka se Awo papa Ma fe wo pa o Na eno Ena bula nsuno Wano ena fe na Eye haki Na wamo ewo ho Na eye kufi Eka se ma fe wo pa o Ena washa se se O nya hiccups Na eno Ena Ema paki krapo no Waya jealous Ya senia Wamo e kanom se ubi e feo anase se ubi e bobo udi ya eno nsono ena ema unya hiccupse nintunu huni sano hindi wa huni se ubi afene papa na wano nsono unti umi enche se ubi ebe fene papa na che se onono afa hon aye jealous na eno ena bola e convince no na wakache ne se wanchire no se niya ubi si ababe yu ikunu pa niya ni ntia eye bula nsono okache paki sem wanche ni senia obisi ya yei kunu pano ene ne sem nani ena wakache bula se ewa se wasa se se oye eye ikunu ashe liye ansa ena wanono wafrenu ikunu sente sa dia inya ade nsona wabafrenu ikunu eni ntino bula ete sa se mwino na hawa nsono ope e kwania wabafasono waba abe ikunu pa ene ne se chese winyo biyero e mbisande sa se mwi esem eye paki ya chese an waya akadakitikiti ena wanono oku kukubisana sa se se mwi na eno ene ajit ene ifi ranwa o tete nandini na brabono na eno ena wako nandini eho ewa wane hospital eho eno ena wakache ne se miho enye kura nandini eka se mefre dokte nino aba Tina hasi na Ajit eka se oh wanka so bitumi acheke wedie enye serious sa eno ena jese nandini eko ya jese wanwa krampo no eye Ajit a washa honom binu mseni ya jese se apapa we ọtete nwo na papa no e ka se ope no ene ade no na afin so no ọdi ne ni ehwehwehwe no ni ade no ni ntun na je se ono kra no e ho no wo mpo no na ne yemu ehwehwe no na wi ene wa esem ọkọ na wakọ akwa kọcheke ne heartbeat e ho pepepe ene je se fury you know ọdi ne nsa e ba aba aba be ka no na eno hema ayem na ndini so etian ye pa na ni bu ofu ye eno ana o kachere ni se but this sign why se obeba ni hospital na fin su no ode ne nsa e de abebe suso suso ni mu na fin su no ode ini amo su ban e di ye di a chere no na eno ana o kachere ni se o mpien free ni hospital ho na won ko hajit e kan sem e wo se o krampo no o da mi ase se me me bua wo na jese wo afa won na jese wokasa edi akyerɛ me anyhow a wopɛsɛ wokasa edi akyerɛ me no ya ɔno ne deɛ ɛsɛn sɛ wɔpɛyɛ na di ne nti no nim sɛ ɛsɛ ɔno mmom so no ɛna ɔyɛ ne mmoa na sɛ nea waka no ɛyɛ bola deɛ nya deɛ obitumi abibi biara edi ama ɛyɛ na di ne na ɔno yɛ fira ne deɛ kyerɛ wanyɛ hwɛ amfa ma no kra po no ade ne house rent deɛ obitumi edi akyɛ no na ɛno ɛna na di ne ɛka akyerɛ no sɛ pie firi ase ne kom na ajit e kan se me pamo e firi e fi ase yi na ndi ni e kan se oh eno e chire yi e ne yebehwe na wakache ne se wo pie firi ho na won ko na eno e na bola e na afi paki e ko ticha e ho a e paki e na wade bola e ko ndi che ho e ombra na bola e bisa nwa se e kan ben so e na obefa so na wayi okunu pano eno ena paki ya ikasa wane ni die unimu na ni ticha ebi unu ni ticha die onibi biara ni ntino wamo enko ni ticha ho na onko nko bisano eno ena wamo eko ticha ni neho no paki ekache ni se mam yehia onho ya mbu wawo na eno ena eya madame eno ekan se ane haya di hali ya eno ena bula ebisa ane se ekwa mbe nso ena mefa so na mababeye okunu pa neno ena chandan nso na ni buye fuyi papampam na washasese ofishe kufi asambre nso no na yadiga kufi efrifiye na lovely amira ohinda eni gunjanyi na no eji inechi na wamo e try se wamo ebe kamene down na wishwe se ni anibu esi yofuni di anendi wamo ishwe se wansha na wipra eye kufi na eno ena e chandan nsuru wamu idru aya babino aje se hono ena aise emuwa ana imjan suno edidi ana ina mfie edidi ewo na uhuni ya se kufi ni nai ena etite hui eno uhuni se wanshia ebeye wano na eno ena chandan eko ye na kutubia ewo hono ena chandan ema ane so edi eshi from empo ema kufi kurano ni yemu eshi nwo na kufi esori ye na yenshe ni a chandan wali ebe ye kufi ewo mbra wako akwakotunu ewo na fi kufi asori edi eti ya nwano wei a little single kufi update el ed studios channel leso na krangel yugusuwa amike nkaya mawono for more than subscribe to your channel we update a dear baby bro no when saka will phone eso by a channel we as one a baba beshe adom tv live written update telenovela when your baby bira if I telenovela hono and then soon so for phone now go google now so search at studio sa hona on sam give to me a can war na yen to us way or little singer kufi update we so near shenya ever sign is if you more our echo se ye twa so ewo update ye so dia nye nye chandane kwa eko tu kufi ewo hosa no oche se nye usi eho di kufi na se nye jese wadi ibufu adi epi kufi nuwa na utimuhuni ye pa se papa weno we mini kufi pam na na wachino empo ema jese na obi vyara yemo e shiseno ayemo hinda jese upi vyara yemo e shiseno na eno ena bola nsono oko na ndini encha ewo fie sambrino wako ako kwa je apono enintinu hunu kwani ya abafa so na waye okunu pa na oko eko kudu if you know ena jese na ndini ekwa na wano nsusono jese udinechi se na ndini itu ni nine left na wano two to left utu right na utu right na jese ɔne nandini nso no edi saa agro no na afi kra nso no se nandini ema ne musu a na ɔno nso no ama ne musu ya kyese no ana na ɔyɛ na ne na ɔyɛ no na kyese nandini ɛhwɛ a ɔni se a ɛde nkra ɛna ɔyɛ no ana nandini ebisa no se aden ɛde ade a bola ɛka kye ne se me nante ntentem na nante mbrɛo nandini ebisa no na sisi no ɛde pa ɛna wopɛ ɛno ɛna bola ɔka yɛ nia ɛyɛ paki ne madam ɛka yɛ no ɛsɛm ɛwɔ sɛ wɔno ɛna afi nso ne yere ɛnam shoulder to shoulder na gye sɛ wɔte saa nsɛm no a madam no ɛka kyerɛ no wɔ no ɛna gye sɛ wɔno susu no ɔno ɛne nandini ana ne yere ɛnante shoulder to shoulder nti saa kwan wei ɛna gye sɛ wɔno no ɔfa so na ɔde ayɛ ɔkunu pam ɛno ɛna bola ɛyɛ ka kyerɛ nandini sɛ madam ɛka kyerɛ me na paki ɛnso no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ menkɔ madam no ɛhɔ na ɛno ɛna mekɔ ɛkɔkɔ bisaa no sɛ nkwan bɛn na mɛfa so na mayɛ ɔkunu pa ɛno na ɔka kyerɛ me sɛ me ne me yere yɛnnante shoulder to shoulder na wei ɛma nandini ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔsere ɛna ɔka sɛ oo mɛha wo ho na wo deɛ woyɛ ɔkunu papa dada na ɛno ɛna wɔka sa wie yɛ nso no na kyɛ sɛ yɛkɔ ɛyɛ kufi ɛne chandan wɔ mo hɔ nso a na ne yɛkɔ sɛ wɔ hɔ sei no ɛne ne sɛm mbrɛ a chandan bu yɛ fu kufi a kyɛ sɛ ɔtwee no te sɛ nea kufi ɛnyɛ nnipa krampo no muhi da ɛhwɛ a wanhwɛ a na chandan ɛpira akwadaa no ɛno ɛna wɔka sɛ adɛn wonte aseɛ sɛ ɔyɛ akwadaa anaa sɛ wobɛtwe no ɛwɔ saa kwan no ɛso anaasɛ wobu ɛbɛfu no ɛwɔ saa kwan no ɛso anaa agye sɛ mohinda ɛka saa no agye sɛ ɔstɔpe chandan no ɛgye kufi ɛde afiri ne nsa mu no chandan ɛde n'abufuo ɛba mohinda ɛso na ɔtrae sɛ ɔbɛyɛ ataake no nanso no mohinda agye sɛ ɔtrae sɛ ɔbɛ ataake yɛ mohinda agye sɛ ɔpɔnkye n'anim ɔpɔnkye ne hwene so na blues a ɔsiiɛ no sɛ anka blues no ɛka mohinda deɛ a menya hwɛ sɛ mohinda obɛtumi asɔre biom na ɔno ankasa ɛstɔpe ne ho ɛna afei nso nohuni sɛ sɛ wɔbɔ mohinda deɛ a ɛna akyɛ sɛ ne case ɛbɛyɛ wes ne ba ne sa nso deɛ a akyɛ sɛ no wɔ m hɛpɛkye no ntɛm ɛno ɛna wɔka kyerɛ mohinda sɛ wei ɛwɔ me ɛne me babaa no ntɛm twe ho fafiri ho ɛna wɔtwe kulfi ɛbɔwura mu na ɛno ɛna lovely nso ɔdii n'akyi na chandan ɛde kulfi ɛkɔ ɛdan mu hɔ na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔteatea mu ɛde gu kulfi ɛso ɛno lovely ɛkɔkɔto no no lovely ɛka chandan anim sɛ adɛn nti ɛna ɔyɛ saa no ɛba ne sɛn ɛna ɔreteatea kulfi ɛwɔ saa kwan no ɛso no kyɛ sɛ nea lovely ɛka yɛ mpo deɛ chandan kora no ne werɛ ɛfi koraa sɛ lovely ɛyɛ ne yere gyɛ sɛ wɔhyɛ aseɛ sɛ ɔreteatea mu ɛdi ɛgu ɛyɛ lovely ɛnsoso no ɛso akyɛ sɛ nibu ɛfu lovely paa na ɛno ɛna nandini ana chandan ɛka kyerɛ no wɔ sɛ ɔpie ne ho kwan sɛ wɔno no bikasa a ɔbɛyi ma no anaasɛ biribiribi a ɔbɛka ho asɛm na wo nso deɛ asɛe papaapa na ɛno ɛna afei wɔ no ankasa no ɔka me ne ho na ɔkɔɔ lovely ɛnkyɛn ɛno ɛna ɔka kyerɛ lovely sɛ maya very sorry pa ɛwɔ mbrɛ akyɛ sɛ ɔno ankasa no ɔbaa ba bi ho nii sɛ wayɛ mfomsoɔ no ɛna ɔkaa sɛ meteatea mu ɛgu wo so ɛna mohinda nso no meteatea mu ɛde gu ne so na medeɛ mmerɛ na meyɛ no ɛnyɛ ade nso a metumi hu ne yio nanso no afei deɛ me ne me hɔ paa na me hɔ bi sɛ wobɛte me yaw a mene mu no asɛm kofi deɛ aberɛbia no ɔkɔ so a sɛ ɔresɛe ɛnneɛma na ɛwɔ sɛ yɛnya sika na yɛsɛ yɛpɛ sika nsom na ɛno ɛna deɛ kufi ɛyɛ ɛnie lovely ɛbisae sɛ ɛdeɛn kufi ɛna ɔbɛkɔ na wakɔkɔpɛ sika ɛde abrɛ yɛ anaa ɛno ɛna chandan ɛka sɛ ane ɛyɛ kufi na wonim sɛ medeɛ mentumi ɛnkɔ na menkɔ nkɔto ɛndwom memfa sika ɛmbrɛ fio na seesie nso no alis no ɛnyɛ adeɛ a meka kyerɛ amaira sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ ɛnkɔ nkɔto ɛndwom na mame ne kufi ɛnkasa chandan ɛkɔ kufi ɛnkyɛn ɛna wɔka kyerɛ ne sɛ I will say a corner, cocoa recording, and into no CC home, Chandan, a bum, a myra, and our can sorry, a trenum, and I will flew her out, call ye anna, near ne question, a quania, not Chandan, a first one, no what sent ye poof, you know, not just say a mob, beer crump on a judino, now we a new version of Sekanda, not just say, one million answer, no more NTS ye cross say, Sekanda, so do. Ebedaisa subai no idi na eno na Kulfi die all this why ni nanso na wo sun eno na lovely wo ko Kulfi enchen na wo ko ekoko bam no na wo ka chi Kulfi se eya men she no ebufu eya ti no na Kulfi e ka se onye me papa na oye fake na ka chire me papa obeto ne nsa e de abomere ana eno na lovely e ka chire ne se oh dear, calm down. We aya akunshiana we nya ya no. And we soon swan swore, and I abandoned so an enti and a man that's us to ban we idinum. And no, and a Kulfi e can't say. Na a bad day and a unipa. Na koma it's me at dane. Na eno, and a nanny so no. Or can't you bula say? I was so ye ukunupa. Na oh dear, I shed ya. Oh, if you are singing, I know, I will say, would to me a year, and no, and I just say, all cast sons and same wind in I know. Now, Bulla, Ukra, and Papua, now, Sandy, and all the Emperor at the air banish one, no, not just a nanny crump, no, or chanting with Sir Bulla at the Emperor, had the air baba baba bono, then sooner, Bulla and found Pabon and found bono, no, Mumuno, or the poor don, no, now, and no, and I will ye, I will be a by ya, just say, not a year and tuntum, and no, and all cast say, she. She said, me kum yare ya no. Na eno, ena nani eka se. Na ndini die eya wano, ena abribia no. Osha woso, nenso no wo die. Osha no suwa na umpu, ubitimi e yujuma, enya sika ade ama nandini, ene paki ya na. Medie, me challenge wo sem, alis no. Pedinyane, fabrifi, dakrupe, mayanshe. Ya eno, ene challenge ya. Jese nani, wade ama, eye bola, na... Eno na Kulfi, oko aye rocket anase wa fre rocket, eo phone so, na waka chile ni se, bibi biyara ekwa suwa hasi yi biyara no, enya aden suwa ekwa yi yu, na u biyara, en jimi indi, na su ne se si diye, en fami hu biyo mo, na ene, mababe bi huni yi papa, paya ene di aye kle, edi amame se, wanye mi papa, na bi jane ifri hasi yi, na mako na mako akwa akoshwe me papa ye eno NCC no ni Kulfi odwin se obeye na se wutimi edwane edie free every man homa na fi eye ni fie na wutimi edwane e enfiri wa na ye be hwe kwa ni Kulfi e be first no edwane na mako akwa akoshwe ne papa the next update ye na mkwan so a e ba no ye bi sie bi e wo so no NSA lovely eno odwin ye kwa so no ehwa na jese wanti asie ana wa kasem eba ni sen ena sekanda utimi esesan bebrisa no ba men hwehwe ye clues bi adinti ena chese ni suban etse ye no ye no ena ohwehwe ne wardrobe mu no akwekuku hunu tablet bi no huni se sa tablet no enye ni a doctors for a prescribe eno no ye se idru no enfa ena onya edi free ye eno ene asemo a na lovely ye bi se no ho ye be hwe next update no I love you, Nwanka Sano. Obetimi ehu no clues bi na fi utimi ajeni ya Kulfi eka no idia. Ebe shwe senye nono, ebe siya ko. Wa umwa din subscribe iti ye channel we na updata. Yade ebe bro biara no wun save to me akam. Oba ye channel we yeswa. Baba abebe shwe Adom TV Live written update. Tele novela hwenjo bibi biara. Efa tele novela nsuna hono. Tell for phone na wako Google. Nasa wose eche at studio sa eho. Ena on sam. Ebe timi akano. The next update no crown jewel member and my baby king can edit amount and into Malaysia our next little singer Kulfi update so
जुड़िए कुल्फी के सुरीले सफर में कुल्फी कुमार बाजे वाला 19 मार्च से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और हॉटस्टार पर